Ero kamano Yesu Inyeje church polo gipin Nyasaye manitie Mane nitie kendo mabiro betie Ine nyasaye ne miwinjo rikod alama Winjo rikod pako Nyasaye makaluongo to winjaga Nyasaye makachogo to kechoya Sulu maro kinyi to renyina